Explore your channel through the window of the world for the Eastern Cape. Bay TV, your channel of choice.
Kwezinkqenkqeza phambili kolu rhatya.
Usodolophu umasipala ombhaxa iNelson Mandela Bay uGqirha Danny Jordan utyelele iinkqubo ezimbini nekulindeleke zizise iinkonzo eluntwini. Lo masipala utyale imali engange-1.5 billion yerandi kwezi nkqubo. Ukanti umphathiswa wezozinziso luluntu kwiphondo laseNtshona Koloni uBonginkosi Madikizela utyelele abahlali basedispatch nalapho beyonikwa ingqwalasela ekusileleni kweenkqubo zokwakhiwa kwezindlu.
Kwiindawo ngeendawo enibukeleni kuzo nibukele iindaba ngolwimi lesiXhosa kwijeli lakho likamabonakude iBay TV sisenamkela sisithi khongezelani siniphakele kuvimba wethu olu rhatya. Ndingumthandisile Sinothando Dyasi, molweni emakhaya. Usodolophu umasipala ombhaxa iNelson Mandela Bay uGqirha Danny Jordan izolo utyelele iinkqubo ezimbini nekulindeleke ukuba zizise iinkonzo eluntwini. Lo masipala utyale imali engange-1.5 yeebhiliyon zerandi kwezi nkqubo.
Umasipala waseNelson Mandela Bay utyale imali engapha eku-1.5 billion yerandi kugutyulo lwelindle kunye namanzi. UJordan uthi utyalo lwemali kugutyulo loo nto inganyusa uqoqosho.
We see accelerated investment in the metro. And the two questions that the industry also asked, because on the one hand, it's the use of water and sanitation by residents. The other key user of water is in the industry. And some of those industries, like those who are in boilers, smelters, glass works, they use a lot of water in their production processes. And they also want to know that when I invest in this metro, there will be water available for this industry. So Kucha will increasingly become one of the greatest consumers of water from this metro. So all of these things we have to take into account as we plan sustainable use of water in the metro. But for now, your water future is in safe hands.
Injineli ezijongene nalo maphulo baxalele abo bebeyinxalenye yolutyelelo ngomzila bathi bawuhambe.
When you treat wastewater, because it's a combination of the liquid that your water and the solid stuff that you put into the toilets, the kitchen and so forth. So what we do, we split the water, we treat the water separately so that we achieve the standard for it to be disposed to the receiving waters. The solid part of it, we still have to treat it so that when we dispose it, it's disposed in an environmentally friendly manner. So all the solids, we call it sludge, we take it out of the treatment system at various stages, we bring it to a tank outside this building, there's a round tank at the back. We bring it there. From that round tank, it's called holding tank, we push it through that big pipeline. Then you can see all these pumps, when it comes in here, we put a chemical, we call it a polyelectrolyte. It makes the dewatering, remove the impurities. We do the same thing because it's like a mud. Then we add the polyelectrolyte and then we pump it to a centrifuge.
Kundaba zeBay TV, ndingunoyise Khwahla.
Nanjengokuba ulonyulo lorhulumente basekuhlaleni lwange-3 kwinyanga ezayo lusondele, amaqela ezopolitiko akhankanye ukuvezwa kwamathuba emisebenzi njengeyona ndoqo kwimikhankaso yawo. Noxa kunjalo, iingcaphephe kumasipala ombhaxa iNelson Mandela Bay zithi oku kuzoba lula ukutsho kunokwenziwa. Oku kudizwe emveni kokuba iinkcukachamanani ziveze ukuba intswelangqesho kule ngingqi ikumyinge weepesenti ezingama-33 ekhulwini. Kulo masipala umbhaxa kuphela bangamawaka ngama-20 abantu abaphulukene nemisebenzi yabo kwikota yokuqala yalo nyaka, yaye oku akubonakali njengento engahle itshintshe msinya. umlawuli we-Nelson Mandela Bay Business Chamber uKevin Hassler uthi intswelangqesho yolutsha iku-56% okanye xa sijonga kwezalapha ekhaya. Umphathiso wezozinziswa koluntu kwiphondo lentshona koloni uBongikosi Madikizela utyelele abahlali basedispatch nalapho ebeyokunika ingqwalasela ekusileleni kwenkqubo yokwakhiwa kwezindlu kulaa ngingqi.
uBongikosi Madikizela ukholelwa ekubeni iqela le-DA lilo elizokuzisa iinkonzo ezisulungekileyo eluntwini. Ephelekwa ngogaqele isikhundla sikaceba kwaward 41 edispatch uZandisile Qola, uMadikizela uthi sisithuko into yokuba abantu bokhelwe izindlu ezingekho mgangathweni, watsho esithi apho iqela lakhe likhokhele khona azibibakho izikhalazo ezibumila bunje.
As I said, we are not talking about plans here, we are talking about the existing experience where we are governing. If we win this municipality, in fact, let me rephrase that. When we win this municipality, we are going to make sure that we take from the entities where we are governing and bring those experiences here so that the people of this municipality can experience the same kind of services that people of the Western Cape are getting. In Western Cape, as I said, we prioritize abantu abadala, we build quality houses, we provide services in our informal settlements, and houses like these, as I said, have become part of our block project so that we can really make sure that we improve the living conditions of our people. So that is what we are already doing in Western Cape. So we're not talking about dreams and plans. We are saying to people of this area, vote for a Democratic Alliance so that we can come and do here what we're already doing in Western Cape.
Kusenjalo, uZandisile Qola uthi ukuhuqa izithende kukarhulumente kuzovulela iqela lakhe amathuba. Oleka ngelithi abantu mabajonge impucuko eze neqela lakhe entshona koluni.
Voting for DA, then we make sure that they are going to get proper services. As they already the minister said, that what you see in Cape Town, that's what is going to happen here in Nelson Mandela if they voted for DA.
Ukanti iqela le-DA kulindeleke ukuba liqhubeleke nokusabela izikhalazo zabahlali nanjengoko begaya inkxaso kubahlali ukuba bavotele lo mbutho kunyulo lomasipala basemakhaya. Kwiindaba ze-Bay TV, ndinguSive Khongwane.
Xa sichochele evenkileni masiqhobise kumanqaku alandela emveni kekhefu.
Kwalapha ezindabeni, abahlali beendawo zogoba ityholo equnu kaward 41 bavale iindlela zikawonke-wonke beqhankqalazela iinkonzo ezingafikiyo eluntwini. Eli nqaku kwakunye namanye uya kuwafumana emveni kwekhefu.
Was 2011. The place, PE. A passionate and talented team of local residents realized their dream of sharing their unique stories with the rest of the country with the launch of the city's very own television station, Bay TV. Recognizing the power of this dream, MultiChoice stepped in to assist and provided much needed technical upgrades to the station, including a new state-of-the-art final control center, plus technical support and training.
The final control center is the heartbeat of any broadcaster.
We are striving to make sure that as much as we have this facility of an FCC, that we use it adequately in order to benefit the rest of the metro.
This contribution has helped Bay TV nurture local talent whilst showcasing exceptional homegrown content.
MultiChoice has given us the courage to be bold.
Thank you for having faith in us and believing in us that we can be able to do this.
MultiChoice, enriching lives.
My name is Nokuzola Elizabeth Mlengana. Ndisuka kwiilali zaseChakuba e-Eastern Cape ePort St George. Yomntanam kaloku sasisixa siye emlanjeni sifike apho sahamba ii-kilometers. Kodwa ke ngoku into enoyithetha, just come in the house, go to your sink, turn the tap, water comes. We used to make fire first, but now ndithatha ngovulela nje istove, umbane uzenzela into yawo, imbiza yam ibile nje xopho 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 xopho. Into endingayitshoyo mntanam, we are happy, we are grateful, we just moving forward. Thank you to our government. Siyaya phambili.
11.8 million South African households now have access to water, and more than 86% have access to electricity. Siyeza nakuwe.
Siphinde sinamkele kwiindaba zolwimi lwesiXhosa kumanqaku ethu aphambili besithe.
Usodolophu umasipala ombhaxa iNelson Mandela Bay uGqirha Danny Jordan utyelele iinkqubo ezimbini nekulindeleke zizise iinkonzo eluntwini. Lo masipala utyale imali engange-1.5 billion yerandi kwezi nkqubo. Ukanti umphathiso wezozinziso luluntu kwiphondo laseNtshona Koloni uBonkosi Madikizela utyelele abahlali basedispatch nalapho beyonikwa ingqalasela ekusileleni kweenkqubo zokwakhiwa kwezindlu.
Abahlali beengingqi zogoba ityholo equnu kwaWard 41 bavale iindlela zikawonke-wonke beqhankqalazela iinkonzo ezingafikiyo eluntwini.
Badikwe yokosa abahlali basequnu kwaWard 41 nalapho batyhola ngelithi ukhansila wabo uceba uBhungane akazizisa iinkonzo zaseluntwini. Aba bahlali bavale indlela batshisa namatayala kwaye bathi bazokuqhuba kude kufike impendulo.
Siqhankqalazela sifuna sifuna imfuno zethu. Sidinwe kulaa ndawo sihlala kuyo. Asifumani ncedo. Kudala sicela amancedo. Kudala sinkqonkqoza kwezi ofisi ngeofisi. UBhungane andiyazi uba siye ngaphi na kuye. Akezi ukuthi azosinceda. Sizinceda emathafeni. Asinamanzi, asinantoni. And into eyenzekayo nomasipalati wayezile wazosithembisa into yokuba buzasidudula cause si-invade kwi-same earth sasi-invade kuyo. So ke ngokuyo le nto ngoku siboba maside size singaphambili sitshise itayari cause asina-option uba masithini na.
Koko sizama ukudibana qhamshana nomasipalati eziofisini zikakhansila akabaleka ukhansila sidibane naye. Ku-end apha ngoku uba maside senze le nto siyenzayo oba kuthiwa saziwa kwamasipalati ayaziwa laa ndawo sikuyo sabe siye kwamasipalati kuthiwa ayaziwa laa ndawo sisiya kuyo kodwa sihamba sidibane neeasitithe zikakhansila yena buqu bakhe simboni iiasithe zakhe apha eofisini yakhe siyadibana zisithembise zisithembise zithi hayi yonke into izawulunga kodwa at the end of the day akukho nto esisombululo sikhona. Ngoku ke siya kwi-election asiyazi uba sabe asinamanzi asinazitoyilethi bucket system nothing. Kuyagqityezelwa ngokuba kuyakhiwa ngapha kule ndawo inombane ecangwethu sehlulelene nayo. Xa kugqitywa ukwakhiwa amanzi asuba siwafumana tu sibe singena nebhaksism sinceda ehlathini sihleli loo ndlalo injalo apha.
Ngethuba lolu qhankqalazo kuye kwagaleleka abaseburhulumenteni kuquka kubo uAndile Mfunda kunye noChristian Martin nalapho bebezokuthomalalisa olu qhankqalazo.
The most important thing for us was also have said, as Cedric has said to one of the comrades, is this thing political or is it service delivery? And the message was very clear. It was about the needs of the people.
Yes.
And this is the only thing that we want to address because needs don't ask political affiliation.
Yes.
Needs don't ask your color or your creed.
Yes.
It just say treat us humane ka.
Yes.
And that is why we are here to listen to yourselves. From our side, we're going to listen to Ayman to address us on your plight because it's important that it must come from yourself.
Yes.
I've raised it. So the only thing that I could have done is to raise it, but you feel it.
Yes.
So therefore, you must raise it and then we will give three of the leadership also just to contribute to yes. this matter. And then we will give the way forward from the mayor's office, the metro and myself from the province. We will give the way forward. But not just giving a way forward, we will see how you feel as the community about the way forward. You see, because this is not an event. This is a process of engagement. You see, what we should look at, Comrade Andile, is low-hanging fruits at least. We won't be able to say there's houses, there's that, but there's other needs, Ayman, that are low-hanging fruits that can be done in gok and gok.
Yeah.
You see? So those are the things that we want to hear and then we can take it from that way as to say that a process of engagement. This is not an event that we are busy with.
Kundaba ze-Bay TV, ndingunoyise Kwahla.
singekaweli imide selapha ekhaya amapolisa aseNew Brighton aphanda ityala lokuphanga kuxhotyiwe emveni kokuba kuphangwe indoda eneminyaka engama-28 engummi wasosomalia kwisitalato inorongo eNew Brighton phezolo. Kukholeleka ukuba ixhoba belihleli nabahlobo balo abangabemi basemzini ngelixa kufika amadoda amabini exhobe ngompu. Kutyholwa ngelithi omnye wabarhanelwa ubakhombe ngompu ngelixa omnye ethatha izinto zabo babaleka nomnxeba wasesinqeni nesixa semali esingabalwanga. Nabanawo nolwazi malunga nesi siganeko uyacelwa ukuba acelele umncedi mbombo emapoliseni aseNew Brighton. Okanti iOpera House eBhayi ibambe indibano yonondaba mayelana nemveliso yomdaniso eza kuba kule viki.
Njengenxalenye yeenkqubo zemidaniso, iOpera House ibambisene nesebe lezobugcisa nenkcubeko lakwidyunivesithi yaseNelson Mandela Metropolitan bazosingatha umnyhadala obizwa njengomjuluzo alive kule viki. Umjuluzo alive uthe waqala ukwenziwa kwimisitho yobugcisa erhini.
We had a very good reception at our first show. The Grahamstown audience, it was quite a bold step, and we had some feedback from a panel of experts provided by the student stage at the National Arts Festival who gave us some feedback, and they were actually drama experts and we were dance production. So it was interesting to hear their feedback. We tried to take some of it constructively on board in terms of letting the storyline emerge just a little bit stronger, but I think because, you know, we're in dance, I think we're also sticking to our guns and just trying to make what we've got better and just as tight as we can. Adapting to the new theatre is not an easy one. I think everybody can agree here, you know, it's like your body is, it's like, you know, it's acclimatizing, you know. Yes, and there's some different entrances and exits, so we also trying to rework those, trying to maximize and capitalize on the space that we do have here, making this work as best as possible for us.
Being part of the Grahamstown Festival was a really big step for me. Being a dancer, I've performed on the main stage of the PE Opera House so many times in my past, and it's my first time performing in the barn and a theater like this, but it's also like an amazing opportunity to dance with a production like this, and I hope that in the future the NNMU will be successful in their plans to start an actual course in dance, because for me that was something that I wanted to do, so I hope that the platform can be put there for the people of the future.
I-Opera House igqibe ekubeni ivule amathuba emveliso ze yandise indawo zemiboniso kule ngingqi yaseNelson Mandela Bay.
Sihlabele mgama neendaba zethu. Igcisa lomzobi onempikiso ayanda mabhulu uphindile kwakhona. Umzobo wakhe wakutshanje ufumene izimvo ezingalunganga kumakhasi ezonxibelelwano. Mzobo lowo ngumfanekiso masikizi obonisa umongameli weli uJacob Zuma ekhotha umva kaAtul Gupta. Okanti kwiminyaka emine edlulileyo umzobo wakhe iThe Spear wabangela umbutho olawula i-ANC unyanzeleke ukuba ifake isimangalelo sokungcoliswa kwegama likamongameli, waze lo mfanekiso wacinywa nge-22 kaMeyi ngo-2012. Kulo mfanekiso uzobe umongameli eme njengoJohn Lennon abe amalungu akhe angasese engaphandle. Umfanekiso kamabhulu ibengundabamlonyeni kumakhasi ezonxibelelwano ukususela izolo. Ungayindawo mbukeli kusekuninzi sikusingathe kuvimba kwethu olurhatya. Kwangoku masitsibe evenkileni.
Hi, my name is Sheikh Mukhtar Raban. I'm an Islamic scholar based in the Muslim community of Nelson Mandela Bay, and you are watching Sahlu Kapi on Bay TV, channel 260.
Bay TV's very own Ezokholo and Luthando Matodlana have been nominated for the Ingoma's Best Community Gospel Show and Presenter categories. Let us all help them bring these awards home where they belong by SMSing Ingoma's Best Gospel Presenter, Luthando Matodlana, to 40439 and Ingoma's Best Community Gospel Show, Ezokholo, to 40439. SMSs cost 2 rands. Like Luthando Matodlana would say,
when the praises goes up, his blessings comes down.
Let us all vote and bring these awards home to Bay TV Channel 260, your channel of choice.
My name is Nokuzola Elizabeth Mlengana.
Ndisuka kwiilali zaseChakuba, e-Eastern Cape, ePort St. Johns.
yomntanam kaloku sasixa siye emlanjeni sifike apho sawamba ikilometers kodwa ke ngoku into enoyithetha just come in the house go to your sink turn the tap water comes we used to make fire first but now ndithatha ngovulela nje istove umbane uzenzela into yawo imbizami ibile nje xopho 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 into endingayitshoyo mntanam we are happy we are grateful we just moving forward thank you to our government siyaya phambili
11.8 million south african households now have access to water and more than 86% have access to electricity siyeza nakuwe
kanxa sijonga kwezoqoqosho uninzi lwabemi baseMzantsi Afrika abazilungiselelanga ngokwasezimalini xa sele bethathe umhlalaphantsi abasebenzi abaninzi babhenela kwimali yomhlalaphantsi ukuze babe nemali ebudaleni babo kodwa iingcaphephe zithi leyo asiyondlela yokwenza oku kuba kufaka uqoqosho lweli lizwe xebe esichengeni nanjengokuba uninzi lwabemi beli lizwe bexhomekeke kwisibonelelo sikarhulumente xa sele bethathe umhlalaphantsi uhlahlo lwabiwe mali lalonyaka imali yesibonelelo sikarhulumente silindeleke ukuba sinyuke kangange-129 billion ukuya kwi-165 billion yerandi yaye oko kubangelwe kungakwazi ukuzilungiselela kwabasebenzi beli kelo nqaku masijonge imali ke zezimali ukuba irandi xa ithelekiswa nemali za kubanye amazwe ime njani na urhulumente wasezimbabwe ulumkisi abaqhankqalazi izolo ngelithi bazokuhlangana nenyoka iphungumhluzi ukuba bayaqhubekeka ngogwayimbo lumenyelelwe ngumshumayeli oseluvalelweni nolumemelela umongameli mugabe ashenxe kwisihlalo sakhe sobumongameli welalizwe umbhaptizi ivan mawarire ubengundaba mlonyeni kwelalizwe ekuqaleni kwakhe umkhankaso wakhe kumakhasi ezonxibelelwano ngoapril walo umiyo nothe wavuselela ugcwabevu lemisindo kubahlali mayelana nokubuqhophololo intswelangqesho noqoqosho lokumgangatho phantsi kelalizwe kwividiyo ishicilele ngaphambi kokuba abanjwe izolo ubongoze abahlali ukuba baqhubekeke nolu gwayimbo masibaleke sikuphakuthele inqaku lakho lezemidlalo kanti ke xa singena kwezemidlalo kubonakala ngokungathi ilizwe lomzantsi afrika lohlulekile ukuba yinxalenye yokhuphiswana labadlali begalufa kwi-olympics yaserio kodwa kusenjalo kuzobakho abemi abalithoba beli lomzantsi afrika abazokube bekhuphisana kule veki kwi-royal tron escotland
South Africa may have battled to field a competitive pair of golfers at this year's Olympic Games in Rio, but there'll be 9 South Africans competing at this week's Open Championship at Royal Troon in Scotland. Now, the last time a South African won the Open was in 2012 when Ernie Els stunned the field to win his fourth major at Royal Latham and St. Andrews. Before that, Louis Oosthuizen won it in 2010 at St. Andrews, while Els was also victorious at Murrayfield back in 2002. 1974 was the last time a South African won the Open, with Gary Player winning it. Now, according to Form and World Rankings, Brandon Grace is South Africa's best bet this year, with Louis Oosthuizen, Carl Schrotzel, Brandon Stone, George Kutsia, Ernie Els, Hayden Peters, Xander Lombard, and Richard Stern representing the Republic in this year's competition. Stormers head coach Robbie Fleck announced that Eben Etzebeth and Peter Stiptoe will miss Saturday's clash against the Kings at Newlands. Now, the Bok duo are given a weekend off due to an agreement with SARU, with the Stormers also having already qualified for the playoffs. Both Eben and Peter Steph are being rested in line with the Springbok resting plan. Football news now. Having failed to make the desired impact during his time with Kaizer Chiefs, David Zulu hopes to find his scoring boots for Chippa United next season. Zulu was the leading goal scorer in the NFD with the Black Leopards 3 seasons ago. He then went on to sign for Chippa, keeping up with his scoring form and earning big money move to Kaizer Chiefs, but the 30-year-old failed to get game time with Amakhosi and returned to the Chili Boys on a loan deal in January this year before making the move a permanent one. Now, cricket news before I wrap things up. Pakistan's convicted spot fixer Muhammad Ali takes to the field at Lord's tomorrow. The bowler can expect overwhelming support from his homeland as he faces a potentially prickly reception from the English crowd. The 24-year-old appears almost certain to make his return to Test cricket at the home of cricket, where he and two teammates were found guilty of arranging no balls to order as part of an elaborate betting scam devised by a tabloid journalist 6 years ago. Now, the trio served jail sentences over the affair. Now, legendary bowler Wasim Akram, who led the country to their last Test series win in England in 1996, believes American weather the hostility. That's where I'll leave things for tonight. I'm AK for Bay TV Sport.
Kwesithuba masukuphe uqikelele lomozulu lephondo lempuma koloni kumaqondo amaphansi nawaphezulu. Kanti xa siwuqwela siwuqongqotha lo vimba nanga amanqaku bekwe phambili kwezi ndaba.
Usodolophu umasipala ombhaxa iNelson Mandela Bay uGqirha Danny Jordan utyelele iinkqubo ezimbini nekulindeleke zizise iinkonzo eluntwini. Lo masipala utyale imali engange-1.5 billion yerandi kwezi nkqubo. Ukanti umphathiswa wezozinziso loluntu kwiphondo laseNtshona Koloni uBonkosi Madikizela utyelele abahlali basedispatch nalapho beyonikwa ingqalasela ekusileleni kweenkqubo zokwakhiwa kwezindlu.
Mawethu, iindaba zipheli into nje utshaba lixesha. Ukhumbule ukuba unalo inqaku onqwenela basilandele, unako ukusitsalela kwinombolo ethi 0873546463. Kwelam icala negqiza liphelele leendaba zeBay TV. Nibe nobusuku benzolo.